Yo, asafo, mima obi biara afrisia pa. Afin kometen, afisi seni yengina yeti asine rade ati nenimu edi achire yendi. Eda wakuma su nyinara, mimpai wani se rade. Enye, enfanshe nidi enyo nyam. Usu etu ncha, ena wamani enso soso etu ncha. Afi wenya, afi papa. Enfema uni webusia, eni ufie nyina. Adie bie di unya, afi ebe chomu na nini nchomu nko. We ya fifu frokra, mema wafishia peyi. Na me ishe unkran ashe wodin e kan semgu wo kra mu ne wo kumemu se afidie ebe ye yie hallelujah wo she time with mommy grace e din ameje so a e de mommy grace me ya wo somfo wo dofo ene wo sampa kani ene wo nu aba afefe afin so so ya san ahyase e biom last year no na ye team and ye topic no na ye my year of focus this year e ye my year of divine stability ni aye wo se wunti ni nyina onyankopon ankasa obo ade na ankasa de na ho den ebewuram surprises bebre e san se afi no eye 2022 figures ni ye accurate sana wa bra bon so so ebeye accurate yes me so so ma bra bo ebeye accurate ebio mi mwache e mo wakwa ba e de ba time with mommy grace jumedie so bebre na rade aye amaye afia betwemu ko ene ne virus ne ehun nsense mu nyina na bebre nso so ene rade gu so a oyɛ anopɛyi me ma wache na me ma wakwa bɛyi na me hye wo nkran sa afi wo ankasa fa wo kra na ye wo kra ho adwuma hallelujah now and the dear ba asam ne ye woka ene de ye nkɔmɔ na me ne ye nyina ye ba betwetwe enipa wo wiase nyina no eye mani mema mi hu se bibi aburo so enye oba na wo wiase a na eye bema ene wo wiase ye nya na ye ne ye ho ye ho tete na eye din ma oba bia so so te wo na oba ma nka ne ho ene oba ma bia so so eye din ma no se oba enka no enka nkyere mi sa ware enye force aware enye force na so twempna da eye mema na ane omo twempna eye ma na ane omo twempna sesi akra po de omo se omo kofa homosexuality ne lesbianism ba e mo frown de din di adentia e san se enye oba e oba ma e oba enye enye oba ma se ye oba se koye kwankoro so pe na koye questionable enti me question ne se ye nya ne ye ne ye ho tete enti ade ben ene ya edi insoche ana amane edeba me pese wote ase ene se bronsam eti ne baabi ene nyakopon ti ne baabi all these elements are spiritual until se be activate omo no omo be ye hwe mawo enti mamu me ye fe niam enhye bronsam bebre na mu me ye fe niam anso so enhye nyakopon bebre ne mumu me ye hwe ye ho essence se wumpo wa ma bronsam kwan a onye adwuma bia enye enti ene yenka nipa boni ni ene nipa papa asem omo no omo mewiase aye den nipa bonefo nipa bonefo krampo ene esan sei nipa papa ebio me ma wache e ma wakwa ba na me ma wafishia pa e de ba time with mommy grace jumedie so eso ye ni se woni ye nante afi etwem na oda so a ene ye nante ene ye pese ye kire oba ni jina bia ni tumi a owo na ya ka mema nso so e jina bia omo wo ni tumi a omo wo na saadie we na se ye hu anfa nto ne kwan so pe na afi abeya sem kese ye enti ye na de ye nkomo na me ne wo twetwe me jimi di se wo betie mi aso pe mu na wo de wadwene e de aba afi we no ye kwakọ ye real life issues eniyama ye kwotena asori dem ne nso ye nhwe eniyama ewo ho na edi yenya nanso ye mpese ye beka ho asem amani pa bebre aye traumatized amani pa bebre sebe emotionally mentally omo aye unstable se eniyama e na mepese ye hwe ho asem ne ye ka ne ye ndi kan emfa ma ema eni mema enati wiase ne ye ko papa oboni o eye ma ni mema e na e komite ye wakase bia ye ka se se wo so kofre nyankopon pa ye wo twedi ampon kwa mene asase ya ne teso nyankopon so ye ba ne be ma asem ya enti no edi asem ne ne mepese me ne wo ka mepese me kye wo se se wo ye oba wo ye the most powerful element a wo wiase e ma te se aponkyerani ene me ma nso te se snakes wo wo owo na mho no mo a oyɛ powerless but ne hu ohu na oba owo pese okoka obi a I just saw a quantity poison actually upon Chileni and a frog and ho no the akoka obi. Let's just a poisoning na ewa upon Chileni mu, Nanso upon Chileni, obiati me funny the needy agro, and net we or bam a percentage or say, when are we the most powerful element? A man and cast omunim. Aye, a man omunim, and tis a woman so bam maybe. Eh, titi, ma, no, kase, o grofo frem, yon mose papa ibi se, eh, ma, de, na, mi kato, mose, o mungja, nesno, knowledge, nesno, wisdom. Ye, wong grofo, ni, wawa, wama, kusko, wama, akwa, knowledge, wama, ni, fie, nyansa, inti, sebe, asembi, abo, wama, juni, mga, no, mo, ka, ene, juma, na, ye, ye, ebi, pe, hype, ebi, mudi, bi, omo, kunto, kwa, obi, ani, adia, o, signe, ye, efo, so, obe, ye, tivya, ye, de, yan, signe, fo, and talk and a young sign is so say, ye beka book munim dear, name me a kiff if ye yansa, I yet a ten ya de mayeno, and nuna ye potri, it be a mem watching my quaba. We are by and me perse who say, won't we ye powerful? We are be ma, yes, also so wo power, ne ne ye befa ma ni dieno, ne yaka. A dear ama and ma ye mobo, e wo we are say, a dear ma to me, a coffum, e wo we are say, a ye a mo ya. Enviness, any jealousy. Ai me boa wo yo ba utimi de boneche eno na ama wo power no akofom enne me pese me kire oba bi a wo hwe me se wo ye powerful me ma na omunim obeye yi a ejina wo so obe wo ba ejina wo so obe didi a ejina wo so nani begi a ejina wo so nanso enia ma bi a ema ye nfi ye ninto fom ne ye hwe eno na ama ye bre ama ye power no ana ye tumi na no adwodwo enne wo yo ba na wutie mi a me sensin wutumi ano na ma bie wunyan san mu ani sabe so wunyan san mu ani na omo frɛ ne third eye no e bie pa wo yo ba who place na wo hu tumi a wukita na wo hu nia mesɛ sɛ wudi hye wu mu na wo hu nia mesɛ sɛ wutugu na wutumi na no atimi ayeden enne me ne ma no na yekasa na me ne me yekasa me gidi sɛ me ma no mo rejoice ai mo nyonko ba na atwi mu anim eno ye sɛ eduru wo soso a ye ma abumfu ai edi ya me gidi sɛ edema me grace a me unua ba akopɛ enne ye ka emma tumi enna me di snake enne a frog edi aye mfato ho edi ama o oba bia ye poisonous oba bia to say aponkyrani ubetimi afa nato nsam edi agro owo bia ho ohu owo fie kra na watete nanso so so pese oka na okum a okogye power ni firi aponkyrani ni ho eno de abeka oba enia ma ama wo power na kofom ne nde me be bobo so ama wi be sro oba bia so be nya koma emu oduro ana akoma edi no de afa asemi esanse nsam a me be ka ne nde no my friend is the survival of the fittest. So wa kuma nye dinya untu mi so asem wemu. Di edi kan eye envious any bitterness. Emma aden na muntu mi ntina fa ako. Aden na ya mo ni brade yesa mi bisa. Aden na mo ge jealous sa. Aden na mo time mo ho sa. Mi ken wo be bisa wo ho se, eh, eden na ma mi ken an. Adwuma bi a mo ya oba na ye managing director. O baby and person in the year to my son, so man crofu in your minute, and on my new make her make a obi baby. I say, hey, now my media and okay, moi man in Pomujidi, some moon person on a monon coma a year juma, and to quite bet me see men mantem and more much to a dear china no moco, and my dear dentist, and your baby, and a ninia bear marco warrior obi and a ni bre. Enti no omo ba no hu nto no kra wa ware mu ana e ma se ye tumi ni betimi akosra ade ye yi envious ni jealousy e de afiri ho wo se mi wo ti bi su wo ya wo me ye wo nyonko ba e na me ye adwuma enti se anka modie mpo ni se mo bo nipa obi ye chi dom na o mi ne nasenom no omo se ose mon sign ko na mi ni ba bi a me de ba mo aware omo se da bi ye bedi wachi akona wo nyankopon be ye nyankopon mutumi kasa ana adan na ye ma mutan mu nyonko ma sa na ne ye awrehu wo we mu ni se na mema no amma mu adan na wukunu ni obi twempna na wahu na wukunu no ne ne da form efie asodue mu na oba no na wudi na chi a wo buru ni ndua. Does this make sense? Sabio wo sa emu da ho adan na wo ni wukunu awo na enan enum. Na wukunu na kofa mpana ni oba na nyinse na wati sa wo mmadu uni ama se wo firi aware ye nemu akọ. It doesn't make sense.
Asema mi kei eye hard truth na me pese o ba bia etie nene no tie na sopam se wo pese wo ye powerful a o ba ma ne ye se nuama na e ya na fa wani hye no ne ja no e san se omo nim omo ya de a omo nim wan hye ni ya o ba ma wa ye nuama na wa fa ne ho adi e san se o ye powerless wo ba no wo na wo ye powerful nti se ne from ministers and man na omo akotena soro ho no Eddie Bessie managing director, so omo ye mba, bank manager, so omo ye mba, matron fwa omo ye mba, so wo be ye powerful. Na so wa me wiase aye yi aye, we have that power, we have that force to turn this world around. Nen so so no envyness a wo time wo nyonko. Obi hu wa fetche wa, enye musu asem. So bi ya adie bi chen wa, enye musu asem. Eya mumi yesu sun se se ye ho e ma abutumi ka obi ho asama oba bi a mi hu ne da na mi nim ni baabi ya timi ko jina baabi kan se o hu ne kra ne ho nye fesa o hu ne ni ma makeup kwa we di o boa e yi papa bi na we yi sakora one nam social media o se obuwa we di o boa pa I am one of the finest girl eh old woman mi refi hallelujah na wakoka wei wo se ne hunye fe bia hu no kra o ye short wo ka bibia opposite wo nim se mi gina wa me ye giant why are you saying you say mo say nipa e ma e ye ya ho ye a wo nim wo nyonko na wo se ne e be ma wa ye powerless another thing so e ma ye onye chi o be ma ne pe o be se ne nan fofo ne busuafo e wo ne hunyi nara e de ama be ma no o we di onye me ka kire wo se wo be ma wo ho aye mobo adenti enkrofo na wo se omo ama be ma no asem to wo ni asem si wo ni be ma ni ntema san krofo we ya na wo be san akofre se wo se omo ama be ma na wo be ma ni ni obuo bi ade ma obi abio eni ti na wo ni o ma mi wo ni wo kunu nya se omo ame be kan ya wo kunu na nti wo se wo ma mi ama no wo papa be kan ya wo kunu na nti wo se na ma no wo be ma na wo ni ni nante ye de nam no so a wo hu no no wo se na ma no wo nsade asem ba ye wo hu ni pa wo fre no mum wo yo ba na wuti emienda yi eyawo ene jealousy fefiri wu okunu na akofa mpena eno ne na wo nyankopon ma wo surusuru nyansa empuuti emfa emadwie eyamu omkrofo tumufua hwe wo hu sa afotuo ye nipa yi de mami eyade a metimi esanse de otufo no otufo wi okoda ne dem o hallelujah hello e ma no muti emi munya ho ya na ewo mumu no emfiri mumu oba wawo wo ba be ma no wanyini ni wakoware obi ne nyonko ba na oya brewa no ode yagagage se oba nani odofo ne awudu abetwa o ye kan last week wo ye oba e se wuyi ahoya efiri wo mu na obi yaade na oya ade e chen wo ade mba ni bichia ni se obi yaade ne ye ka che ni so wo yaade o we di oya o be se ni sesi ya I didn't know ye ash ne nim odi siwo no wa bodi niamma wonnim ne ye ka de gun so omo nim ni omo nim so omo hia me okuro ma I don't wear makeup e ye tv pe ene mo omo de kakra kakra ka manim because eh ade no enye wo nko na wo hwe e wo ba bia wo bia nemu ma ekwa chichi is all over the world ne nkrofo eh hwe na ye wo level of understand people e bi mo ho mo hu we ya it doesn't matter to them omo ye enlightened omo gain omo consciousness na those sleeping church goers no omo na omo hu niam a bibia ye hu e ma omo e wiase sesa wo hu bi sa wat yase e wiase sesa na wasesa wo hu bi e ma na omo ye jealous omo puli obi down e fe oba ohu ade papa bia wo situation sabio me nka se okunu kwotwe mpena e ya de papa ba mi bi sa weyo e christopher pa na mi bi sa o mo question polygamy no e ye ahoden abae ma ne wo ana e ye achi wade mi bi sa mo because all the way need to form as ade we osofo bi enhwe ho asem no nka mo nka nokre bi ewom because all the way need to form asofo ni bebere kure je ja ware a se nka o mo kan nokre bi a anka bi anka waware bi a kan yire no mo te wo ma ne mba aye safe say niama we sha ye ho aye ntimi nka no kure ben ene wa asase mu we mu polygamy no eye chi wade eye musuo anaso sese eye obi ane na ho oden esanse sabio ye nuanom nkramofu yi omo aware ware miensa ne na enkyre so omu nua asem wo mu fie but oba ni nim se me wo kra we wo ho unima ma mentally no wo ye stable and then na wo ma wo ho kwane ye nka no kora nkyere wo asofo ne se enye o chese ne se enye obi a sori fo ne se enye enso se siati ayati e meme wa sori 99% me nka so mu nyina enu ti na bi ka ka se ya abilities omo twemp na wo mu kunu yere no machi esan se on to me ni open tim pna no kora wo twene mienu miensa aho ya na e wo ho no nti wo kunu kora nti me nka no kora emfa nkyere wo ye oba na wo tie mi a and then ya ho ya free wo mu ye enviness free wo mu bitterness na e show wo no ye free wo mu na wo power na e wo wo mu no enti mi anu ntumi mi nya den na wetumi de aye wo awu hu ye na bi atene akonkrofo a eben wo so and then ye ka ade a ekum emba etumi anu eno ene ye na ye ka na mabobo bi jealousy ene bitterness ene enviness no opportunity nyonko be ya ade na ye ka eh na ni ti ate eye ne ja na otwe ne ba fom so wakoma mu no wonim se no kore pa ene ye ka kire wo afei wo kunu akofo obi a wo kwa ware be ma no se no wo mba ana wo ne be ma ni ko deeti no o wo mba wo kwa e ma ne ntete wo se wo so wakọ wo odofo wo ma na wa wo mu no mo brothers ana mo sisters ene ye ma me na wakọ no ne mane wo fie ho no asema mi ken pese obi akọ na koma mu wo huda ana wate da enkole bi a wo koto omo wa ware ase a wo tan omo no omo ne ne wo kunu ni ya akọkra no ende omo no omo hwe wo ma na wo be wo omo wa ware na se ne de ma wo wa calculate sa de we da situation no omo ma mi ko ye ne enkola ne begu so na ye den but edume sin susu ni aketua se na wo na wo mpe enkola na se ma wo ba na wa be wo wa ware ni mu no omo nuan pe ni nuan panimfo e na wo mo treaty omo no ti so kena yare ani ho mpo na owuo wo ho na wuja wo ma na ni nuan no mpanimfo no wo sha omo be sha wo ma na ma wo esan e kwan a wo de omo fa aso ntia na me se ene de asem bisan ko na me bisa se ye preaching na ye preaching no e betimi aye adwuma na nyame bo se na bamu wo ya bra bo mu a age se yan kasa ye nya adwen sakra enti niamma edi ye nya ye ntimi nya adwen sakra e wo ho se ye ye mbei eno ne ne me ne wo twen komo e wo hu decision bi a wo be make wo condition mu na e sa wo to obo ai wo kunu na de o ye na enye kura ba wo sesa wo ma na wo ko ye no e bi sa wo eno na wo fo se ye wo hu se wo ko wi ye no afi wo mpa ibo ne se o be ma ne bi bi bone nye no afi be yi abeshi omu e me ma na na be jije wo ama wa ye niama wo omo jije wo ma wo ye niama ne wi a na wo nu hu na ebu be bo wo so na omo mo na mo na omo ko odofo ade a me pese me bi sa wo ne se o be ma no ko twen pna na wo sesa wo ma na wo ko no does it make sense wo free wo fie e na wo koya wo hu hoho na ka wo de wani share ya bible say nka be hu obonefo no akatia e me ma no wo ya de omo ni nio mo ye omo ni power bia e na omo twi power no e free ma no ho na omo de exalt omo ho na omo ye san so wan hwa no waka muti abom enti mi bisa wene wo kunu no kwatwe mpana no den na waye wo share say wo kunu na abilities o si oko wari obi pa wo be hwe no na wate na wase ana so be ma na ye obone na wo di wani hwe na na boni ni di nya afi wan hwe ni ya na wa be ya akwa mpa ma na wo be ka bia o be ye e de ama o nti ye amumie nsusu situation and sem be fi a e kwan ya ye fa so e handle no mumie hwe ni ye afi so mumie hwe wei e se wo hu abilities ansa na wa fa afutu hallelujah e se wo hu wa hu odin ansa na obi afutu o di tu no wafa adenti na me ka sey obi wa beka to o janu tade wa koye ni sesami amako onu no se oye kristo ni ene wa koye sey ene wa koye ye wo mema ni bi wo ho ni oba ba akokra po net na obi wu ntem ade we nyina ye nka nkyere mu wo ko kapɛ kristo fo mpɛ no kre ba ko sey nti sɛ de aye ke wo mpɛ sɛ wo bete ade na ukunu ekofa ampena we gyai nipa bebre gyai aware enu omo mumie ndi nokre se wo tie mi asema mi ken men kasa mfiri wanum na mum kasa firi wakoma mu wo be hu se nokre pa na me ka kire wi wo kunu no kofa ampena na kukukukuku wo gyaye no unu ho ana bebre gyaye aware because omo kunu akofa ampena e na omo mu akoto obi die so odofo e ya mumie nsusu se condition bi beto yenya mo ma ye hu se yakoma to ye ye mansa ya make decision e san se bufuo ye di mo na obema wo awa se wo ho hallelujah into so be too for janu no koko for be ma wey na ne hu sen sen enda wa be ye ye oni onu no se oyo sofo eni onu no se oyo kristo ni ene wa ko ese janu ma ne nko onipa ni too safo na tena se wo di na sha wo hu se eh asemi enipa yi ken me fa metumi ana me fa me to me ana enkofo bebre ti omo ma me no menu masem efra ware me nu omo enkofo bebre eti omo papa no menu masem because omo wo sika na omo dey support omo nti omo ti asem na nu omo ti me bisa wende se wen hwe wo hu ye na wen tumi enyi sa nya me ya enfiri wa brabom no wen gina wo nan so a wo ye oba wo tumi ni bebra se oba wo tumi ni se be ma ye wo bone na wo tumi de che na wo de wani hwe no I feel once I'm too many dinner, so I feel Wabasha was saying, Niaw became Biara and no obey another dishing who I'm a person who I face so so no, I dear me person who be himself walk us too much in situations. I say, Messi. Nenia mana ya basa na wo kasa dodo wan twene ya e bedru ba bi na wo bo bedwo no na wo nyaka wo beko back but nsem a waka no e binu ni omukunu num a na omo partners enna de na nya ware asem me brode no because de atie bi e binum so na e bi mu twempna e bi mu kra na e binum eye cohesion omatna ho be 20 years awo ma onware no enso omote wonte enne no I'm talking about the power of a woman ade e breaking wo power no down ɛno ɛna me bubu so de amawe sɛ wantumi amfa bɔne ankyɛ wo nyɔnko ba ho yɛ wahi wo pɛ sɛ wo kyerɛ obi wo bɛma ne hu paa ade a wayɛ mɛkyerɛ wayɛ bita obi wo keka wo nyɔnko ba wo nnim ne baabia wo ka ne ho asɛm basa ani bere nti de abɛhyɛ ne nsɛm nti sɛ obi yɛ yie a hwɛ wo so wo deɛ ho ebi agya ɔma bra ba to hɔ ɛna ni bere nti ɔmo yi so ɔmo time nyinaa de ɔmo ano ɛsɛ nkrɔfo ma ɔmo abra bɔ sɛ ɔdɔfo sɛ wo gyae wo abra bɔ to hɔ na wo dofo sɛ wo obi abra bɔ ho time wo bɛka ne ho asɛm bɔne wo bɛtwi ne wɔ fɔm asɛ ne din a wo sɛ wo mmrɛ w'ani bɛba wo ho so na wankasa so wo sɛ wo abra bɔ ɛsan sɛ mmra na ɛsɛ wo de yɛ wo abra bɔ no ɛno na wo de sɛ wo nyɔnko baa no kɔto no waware enum no na o start say wo bɔ ne ba yie wo de nsɛm e ko nyina wo pese ye gya no wo hɔ wa wo nyɔnko ba ɛna wama ba ma na wa bɛtɔ me ntam na ɔ manipulate mu no mo bɛ join ne force no makye na mo bɔ na force wa ma no no wo de wo nyɔnko ba na e ko na wo gyigye ba ma na wo di wo saa bɔ ne we ni so ɛso ni fa so we na ba ma wo tumi aba fam another thing so no say wo kasa asɛm ba aware ni mu no wo ma me ho asɛm a wo kunu aka nyina na wakɔka akyerɛ no atwa ntro ni bia ka ho wo ma me asɛm a wo kunu asɛm a na wo partner na asɛm a waka enyina wo abusu ni wakɔka afɛ wo bɔdwo yɛ no pɛ sɛ wo kɔ wo kunu no ho back wo pɛ sɛ wo kɔ wo pena no ho back wo pɛ sɛ wo kɔ whoever wo pɛ sɛ wo kɔ relationship ni mu back wo mi sɛ asɛm a wakɔka akyerɛ wo ma me no sɛ sie wo abusua wo nan fofo name them wo brother bi obia nsɛm a wo kɔka wo mi sɛ sɛ sie wo ntumi nkɔka akyerɛ wo mo nsan kɔgya wo na wo nkɔ pakyɛ wo abufuo ba ɛyɛ amoma yɛ num nsuo ɛbɛboa ɛnyɛ sɛ abufuo ba na ɔbaa wo wura ne wano a bible sɛ sɛ wobɛware ɔbaa ɔkasa bebree deɛ nkakɔtena nkyɛnse dan so ɛwɔ proverbs wo kasa make bi ɛwɔ ma ne bi wɔ hɔ a wo kunu ka wa na ɔma ka ten ɛyɛ wo problem but mepɛ sɛ metwerɛ sɛ woyɛ sɛ wadwodwo wo power nano wobɛtena fie hɔ yɛwɔ mma ne bi ɔmo ne ɔmo mmakora te fie ɔmo mmɛmbu ɔmo ade nti a ɔmo kasa dodo enti sɛ nsɔhwɛ ba a amane bɛ fie hɔnom a num nsuo ansa na wobɛkasa no ma hu sɛ wo koma atɔ wo yam ansa woakasa ade nti a asɛm no firi w'anom ba a wo san fa de hyɛ w'anom biom a ɛnyɛ yie moma yɛnya sɛ asuahunu wei ɛsiane sɛ mmaa yɛyɛ so powerful sɛ nneɛma nketenkete wei a yɛnnim ɔba a ɔtumi control ne emotions ɔba a ɔtumi control ne anger ɔnyɛ ni ɔmɛɛma six ɛnyɛ ɔmo mate ne saa ɔbaa no ɛno nti na meka kyerɛ sɛ deɛ wote no wo frɛ me na woka kyerɛ me sɛ asomasi akase asomasi akase a menni hwee ka kyerɛ wo ade nti a meme nyɛ flippant I am very 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 endowed nti wokasa a menim nea woka mewɔ nneɛma mehwere me time ɛwɔ ho mewɔ nneɛma mehyere me sika wɔ ho ɛna mewɔ nneɛma a I wouldn't mind like I don't care patɔte ase ɔbaa bi a ɔtie me biara no sɛ wonyɛ frog a woyɛ agyamoa bu w'ani gu nneɛma so na hyɛ sɛ deɛ nneɛma ɛbɛkɔ akɔsi ade nti a onyankopɔn ama wo saa abilities no another thing so a mepɛ sɛ yɛhwɛ wɔ ha ɔbaa a wopotire wo ho mɛnyɛ wo ho wokɔhyia wokɔ relationship mu a kɔ sɛdeɛ woteɛ hallelujah wokɔ relationship mu a kɔ wo ho nkɔwiawia obi sika ɛnkɔhyɛ bɛɛma funu mu ma try to ɔdɔ yɛ ntɔn you cannot buy a man one thing a man nim no no a man ma wahu ɔmo nam hɔ na ɔhu ɔmo saa ɔmo titwitwi aso no they know what they want enti sɛ ɔbɛɛma bi abɛdu wo nsɛm na ɔyɛ w'adɔyɛ a mɛmɛ nyɛ w'adwene sɛ sɛ bi w'agyi mi they can pretend they can ignore a lot of things. Nanto sadia ni yema wo mafunu mu a. Na o mu so mu pu aba. Unya ba bi anfa so wo be se wo fie a wo. Ti na me se meema na mu ye snakes. O wo be se wo fie obetumi ni watene fie wo 10 years. Onka obi ada. Na de o be dane hu adu a kire wo se wo wo fie. Wan kasa po ntumi ntene fie obi. Sa na meema o mu su bante ye be ba o mu so ene nya o mu so ne ye wo. Enti no wo ye oba a. Men kodane wo hu ade a wo nye wo hu guy no wo ba ka chem se wo ba emani bebrede o mo mesiesie na o se onye Mrs. Taba enso na ye ne ba ensem na ye bebre wo ye sa wo ye oba a wo bob sa bre ya wo dane dane ho abosoma kotre a ebedru ba bi obi embu obi wo power no edum wo nye obi a biom afeso so men take advantage of a kind man ade we so man ni manage Okwa adwuma ba wa da no fo so betimi wa no rice si ho wo ba wa si nkola ni ni amama odo e na ho kyerɛ kyerɛ enti sɛ wo ko hu ba ma no na wo ba ka kyerɛ ne sɛ wo wo ba wo ye hie ni a ka kyerɛ ne sɛ wo ye hie ni emfa so wo biye ni ho sɛ wo bɛ kwa ko twa ntra kyerɛ ba ma sɛ wo firi ha wo firi ha wo ba no wo pawa no notice ya o hu bo sɛ wo ye nipa ene no kra so de wo ye danya ebe pie enti aso ni mfa so sɛ wo bɛ kwa ko ka kyerɛ ba ma sɛ wo ye sɛ afɛ so so ade e be ma wo power so edum nie aha wonim se o be ma no woni o be bi e nani da obi ane be ma nante no mpe na wonim ade amenye bi da ene se wonim se be ma mpe wo na wo ye wadwen se wo ye wiase nia me nyina ama ne force wo de wo papa ye to no it doesn't work that way o be ko e me ma no ne na mo sa o mutitu etu aso sa o munim ne o mo pe o na me se edru me ma no so ana me bi se o mo sa question we so o mo kan no a o mo be wu ana And that's off for beyond yes, I could say the way. On some bear money line, don't be some. I didn't think that ya moon to mean can know. A woe, a drew bear beer. Moon to mean can know. A be no more mammy can, sir. A mamma de be a strong go. O more abilities, say, or money or barber, continent, or more woman line. No more abilities to marry two more women and man is a young penno. O more no more than in crammer to mamma de baby. A be no more than in crammer, a yay man, I a new motel, and a yadan your mon crammer. Wa uye sapa utumi na no bedwo nti menfa usika nto beema na afei ohu se ontimi a na afei ukekansem emba ne bebre etocha beema no mentally uni ni kodi emba ni bi ntumi ni omuntena woni nkomo he opawa na ti ontimi ni ukuntena si ni nkomo a onfa wonye hye obebe fie 10 because wo kasa dodo wa champia kosi enchance dan no so men take advantage of a kind man so beema ni ye beema papa Or she a bad one call and homework. Wabedu fiente must you a ben noa and moa and dani ni maid servant. Wu yen in yama bebre on cashy and non chress a sabbe. Ho nimian sao, a ya buan or pes or boau, inti a ya wa jinny sebe emma or boau no sabbe. O ye jimmy for no nimian sao beja or dacro, ako. And crofo bebre etited relationship moa. Omu a dani oma dani a prisoness. Another name, Qua, and them in Pi Bonnie say, or baby, or new bear may be a Nancy Ache, or baby, or new bear may be at our room. One in it in our room, walk for them or baffle fresh any abilities. Who bet me a fight and a soft one in status or more cast out your way, because one morning is our real name easy. Most status some money or more car, only bear my nuts and natch or soon to me, worry what then ya mea say. Men cast on a nut and empty on Warona, dummy as some who bequack or that prison or bear where you won't find your shay. Mummy and chest any of my wing in a crack rattle. Ay, any of my way, me come away, number they call man or more parliament. No, mon try, sir. Mubet me, I ye lost be. I'll bear me be auntie uncle, did you obey me? Na own Janice, you uncle. Sadie we koso e man hu bebre akodidim one ne didi no odidi no ho na okọ America won tumi nkodi obi $500 in the name of relationship now fa ni sika ne nkọ odu kokota ye beji mon hwese mo be hwese a loss ni mu kyna se bi wa ha enye adwuma wo mani so afesu so mo ma ye hwese ye benya social centers abrochire wo kọ no ma se obi kra ni suban sesa ni neighbor be free social workers ama no no mo ne na be kasa enipa bebre relationship ama o ma ye traumatized and man bebre e lose yourself omo e lose omo ho adentia relationship bi okọ mu e ka bi okọ boye mo ma ye ntia se free ne se ma ye ni meme ya anete ujai we ya bakwa kofa foforo nti ni ya wakofa no so se oye nyame ye wadom na okache o plain se onya na wate ase na kuta utumi mu To me, you know, never my drive ya cobble beer, as so could do beer in life. So when you are bear mats now, no mark, and no creature, and who are bear more, your kind is so ye jimmy for. na susu kasa oba wo de ye so na nim nyanse nyina wutu wiase ni pe nyina afu na wo de wo ntu hufu na wasusu no wakasa de ewo mu bia mabema no ehu onyankopon a ohu nipa mobo no oma yen ema yen hu yem ye ohu ye mobo ni yen hu ni esese ye ye ni esese ye ye se de ye tumi ebe kita yen yetimi atena wiase din si ye be hu wiase ene onyankopon ba ade etumi a ade se ye ni ma ni mema yen ya yeti wiase ya tena tena se asomdwe mu na onyankopon sa etimi aye kese e wo ye nyina ye so ye woni da sen ne hedi amedi so a e de maami grace o mi jidi sen krofo be kun tokwa nan so hard truth ena maka cho no na ye wo mu no fa na ye wo mu no fa che bolem urade enka ye nyina ye ho ye woni da sen ne ye beto waso aka meema no so de makra.